bonke abantu abagulayo ngiyamthanda enhlizweni yami. Umuntu oqoqa abantu abagulayo angeke ngilibale uyena. Awucabanga umuntu ejikijela ingane egcekeni ngoba nakho inegciwane ijikijela ishiwe kanjalo. Njengane ejikijela ishiwe kanje egcekeni kwakuthiwa mayife. Yes, yes. Umbuzo wami uthi kuze kugcine iphi kanti wena othi I don't believe for Zulu medication. Asifune khona ukubelieve, sifuna udlumuthi. Ungasiphaphi ukhulume ngesiNgisi esibolileyo. Angikhulumisi muntu ngesiNgisi, ngidlisa abantu umuthi. Noma abe senijikile anisesizwani nomuthi, noma abe kuthiwa neuhlobo lolu lwabantu, umuthi ngizonidlisa ngenkani. NoJesu wabadlisa abantu umuthi ngenkani. Awulalethe umuthi muni lawadlisa wona. Waqale nje empumputheni qala wayedlisa umuthi. Wathi ngesi kusona mhlanje usiyabona. Waphinde wayitshaya emasenjesi lokuthi ayikholwa yile nto ayisho. Lithi iBhayibheli uJesu wabhula wathatha inhlabathi phansi wayifaka amatshe waseyixova seyithintisa lapha emehlweni. Kwakukudlisa lokho emphefumulweni. Lithi iBhayibheli yabona impumputhi, impumputhi ayiboniswanga inhlabathi, yaboniswa izwi likaJesu. Into ukuthi yajatshelisa ukuthi ithintwe nje ngento ethile. Njengawe uma uthandazelwa awukholwa uma ungazange uthintwe, ujatshelisa ukuthi mawenze njani, awuthintwe. Insindiso yakho usosindile, usindiswe ukholo lwakho ngoba ukholelwe ekutheni mawuthinte. Angasithini ndaba ngithinte wena, kukhona umfazi wami lapho. Uzothina umfazi wami ngithinta wena? Sisi uma ungesona isifebe uNkulunkulu akubusise, uma isifebe akubusise futhi noma uyisifebe. Ngabe usigobe nengane iyamthanda ubaba, kusho ukuthi sesekunjalo-ke Nkosazana. Namayiki into enizoyenza nengane ifuna ukuthintwa, konakeleke sisi, kusho ukuthi uma kukhona uyise wakula madoda amileyo, unyile, unyile ndoda ndini. Isaphikelela ingane, ayikholwa ingane.